abanyarwanda mwese muzaze muri benshi ku cyumweru turabakunda cyane.
Bicycle riding, everybody's watching.